chiyungu chacu rizova mu mitima yacu n'amakungu yo guzifashanyo tudakunze igihugu ntagashoboka kiragatima nkunzi n'ukorera igihugu twese dutera imbere shira umutima wawe ku gihugu twese tuname ikintu kimwe zana ukuboko kwawe zana ukuboko kwanje tubake ikintu kimwe musore nkumi wo kunyumva w'imanga si wa dawe si wa mawe yopo si wa dawe si wa mawe ahubwo ngo turwanye uyu muntu wese yose ashaka ko dusobera inyuma turwanye abo babisha n'abambuzi baterekwa iterambere n'amahoro masa barundi twese dukore duteze imbere igihugu So
come here and visit me.
Abantu ntiyagire n'umwe murenganya wa munyagihugu udatanga ikori ama ngushaka iterambere wa mutoza kori nawe kizwa namburi kuranyumva gezaho kunyuruza ubutunzi bwo kubaka iyo komine yawe bya leta turabiye leta ishobore kongera agashahara kacu bya leta turabiye leta igwize ubuzisanure igihugu cacu Shasa imihingo yose Sina murundi wese Ashikigwe niterambere